Hii Ndondi Sport, tunaalika wachezaji, makocha na viongozi wa matimu mbali mbali na kadhalika. Hii Ndondi TV Sport, update zote za burudi hapa.
Bakunzi b'Ndondi TV ndabaramukije ndabanamwiriwe bivanye naho muherereye. Iki ni ikiganiro Ndondi Sport cy'amagica kuri Ndondi TV. Tukaza kubayagira ku makuru y'umukinyi w'Umurundi asanzwe akina mu gihugu cya Australia. Uyu nawe si wundi akaba ari uwitwa Elvis Kamsoba. Uburagira subscribe channel yacu kugira uwe urakurikirana amakuru ya Ndondi Sport mukanya isase turagaruze.
Nguko tatwabagiye yuko tuza kuvuga amakuru ya Elvis Kamsoba umukinyi w'Umurundi asanzwe akina mu gihugu cya Australia. Elvis Kamsoba ninde? Elvis Kamsoba yavukiye he? Elvis Kamsoba ava mu ntari hehe? Nuko Elvis Kamsoba ava mu ntara y'Imakamba akaba asanzwe afise ubwenegihugu bw'u Burundi akaba afise n'imyaka 22. Elvis Kamsoba akaba yatanguye gukina umupira w'amaguru mu gihugu cya Australia afise imyaka 13 mu mwaka wa 2009 aho yakinye mu mugi wa Elizabeth Groove. Akaba yakinye imyaka 2 umwaka wa 2009 ndese n'umwaka w'ibihumbi 2010. Hanyuma mu mwaka wa 2011 yakinye mu mugwi w'abakiri bato batarenze imyaka 15 mu mugwi witwa Crydons Kings. Hanyuma mu mwaka wa 2012 Elvis Kamsoba yatandukiye mu mugwi wa Sassi akina umwaka umwe. Mu mwaka wa 2013 Elvis Kamsoba yakinye mu mugwi wa Plyford City Senior. Mu mwaka wa 2014 ndetse na 15 umukinyi Elvis Kamsoba yakinye mu mugwi Adelaide Riders Cross Senior. Mu mwaka wa 2016 uyo mukinyi yakinye mu mugwi wa Crydons King Seniors. Mu mwaka wa 2017 uyo mukinyi yakinye mu mugwi wa Melbourne Senior. Mu mwaka wa 2018 uyo mukinyi Elvis Kamsoba asanzwe akina mu mugwi wa Avondale FC. Bikavugwa yuko mu mwaka wa 2019 uyo mukinyi ashobora guhindura umugwi akaza mu mugwi witwa Melbourne Victors. Nkuko mubibona uyu mukinyi Elvis Kamsoba biraboneka yuko ni umukinyi mwiza afise ishuti, ni umukinyi ashobora kugira ikintu kinini cyane afashije umugwi wacu winamba mu rugamba. Na kare urabona ko baratumye urutonde rw'abakinyi binamba mu rugamba rw'abatarenze imyaka 23, nawe akaba asanzwe afise imyaka 22. Urabona ko hari ikintu kinini cyane ahamagawe mu namba mu rugamba, hari ikintu kinini cyane ashobora gufasha inamba mu rugamba y'abatarenze imyaka 23. Tubiravye kalite yiwe ni kalite nziza cyane, ni kalite urabona ko aca ku ruhande, ni kalite urabona ko afise kalite kumbure yisangije abandi bakinyi b'inamba mu rugamba hano iwacu badafise. Ni umukinyi ashobora kugira dribbling, ni umukinyi ashobora gutera ishuti akoresheje amaguru yose abiri. Biraboneka yuko uyu mukinyi arashobora kugira icyo afashije umugwi wacu w'inamba mu rugamba, yaba uw'abakuze cyangwa yaba uw'abakiri bato. Nakare uyu mukinyi w'inamba mu rugamba Elvis, umukinyi w'Umurundi Elvis Kamsoba yigeze kuza hano mu Burundi mu mwaka wa 2017 igihe umugwi namba mu rugamba wari uritegura inkino zo kurondera itike yo gukina igikombe cy'isi cy'igikombe cya Afrika, aho umugwi namba warushaka uhure n'umugwi wa Sudan y'Epfo. Biraboneka yuko Elvis Kamsoba akaba yigeze gukora imyimenyerezo n'abakinyi b'inamba mu rugamba, ariko umwanya waciye uba muke arasubira iwabo mu gihugu cya Australia. Elvis Kamsoba rero biraboneka yuko kumbure nkuko turabayagira ngaha, nubona ko Elvis Kamsoba n'umukinyi ashobora kugira icyo afashije cyane, ashobora kugira icyo afashije cyane umugwi wacu w'inamba mu rugamba, yaba uw'abakiri bato cyangwa yaba uw'abakuze. Kumbure na akamo turiko turatera abajeje ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ndetse n'abamenyereza, nayo ni umukinyi akomeye cyane. Murabona yuko ni umukinyi ashobora kuba afise ikintu kinini cyane cyane ashobora gufasha mu mugwi wacu nserukira gihugu w'inamba mu rugamba, yaba uw'abakuze, yaba uw'abatarenze imyaka 23. Murabona yuko Elvis Kamsoba afise kalite nyinshi, ashobora gukina ku nimero 10, ashobora gukina ku ruhande. Urumva yuko n'ibisindo ariko arasinda, amaze iminsi ariko arasinda mu Avondale FC, n'ibisindo bihagije. Ndetse ni nawe mukinyi yatowe nk'umukinyi mwiza cyane, ni nawe mukinyi yatowe nk'umukinyi mwiza cyane wa Australia, yitiriwe agashimwe, yahawe agashimwe kitiriwe Michael Kokerid. Yes, nkuko twahije kuba yagira twateye akamu abantu bose bajeje ishyirahamwe umupira w'amaguru kuvyereka uyu mukinyi. Reka ndabasezere ndababwira uti ciao ciao.
Hii ndondi sport. Tunaalika wachezaji, makocha na viongozi wa matimu mbali mbali na kadhalika. Hii ni Ndondi TV Sport. Update zote za burudani hapa.